Alô, Manhã! Maioneza! Nave nyuma kure hariya turumvikana muraho! Murakoze cyane! Bantu bahuye Gisagara Nyanza Nyaruguru muraho cyane mwakoze kuza muri benshi twari dukumburanye ntabwo twaherukanaga ariko igikorwa nk'iki ni cyiza kuko kiraduhuza kikatwibutsa byinshi ni igikorwa rero cyavuzwe tuzitabira itariki 15 z'uku kwezi gutaha ariko ni igikorwa murakoze cyane nibishaka bibe byombi rero reka mpere nanone gushimira ari ubuyobozi bwa FPR ari mwebwe intore n'abayoboke ba FPR ndashimira n'indi mitwe ya politiki igomba kuba iri hano bihagarariwe n'abayobozi bayo bafatanije na FPR ndabashimira cyane kuko urugendo tugenze muri iyi myaka 30 ishize ni urugendo rwarimo byinshi urugendo rukomeye ariko rwagezaho rubamo n'ibyiza sinirwa nsubiramo amateka menshi cyane ariko reka mbabwire makeya ayo nzi nanjye ndetse mpereye ku byo iri defense yari amaze kutubwira bijyanye na kaminuza muri iriya kaminuza jye nayisuye kera ngira ngo iri defense yari ataravuka mirongo irindwi n'umunani hari abantu twari tuziranye bigagayo jye nari naje inaha naseseye kuko jye nari impunzi n'abaga hanze ndi umwana muto ntabwo ari muto cyane nari maze gukuramo naje hano nazaga hano nahaje nk'inshuro eshatu icyo nibuka nshaka kubabwira stade iri hano hafi ngira ngo sinzi niba bahinduyemo ya pere cyangwa iracyari ntabwo ari yo hari stade ntoya muri 78 naje hano njyayo no kureba umupira umuntu w'inshuti yanjye najyaga nsura ndetse icyo gihe wabaga muri universite antwara ku mupira 78 Mukura na Panthere Noire barakinaga icyo gihe njyana niyo nshuti yanjye ariko nkajya mbona abantu barandeba niho kuvuga ngo ariko aka kantu ntabwo ari akintanga. Ndetse ubwo umukino ugiye kurangira inshuti yanjye yari yanzanye arambwira ngo ariko urabizi ngo reka tuva aha ngaho umupira utararangira ngo ubundi hano ibikurikiraho cyane cyane iyo abangabo abo ba Panthere iyo batsinzwe abantu barakubitwa ndavuga nti ntakubitirwa aha ngaha turagenda tugenda hasigaye nk'iminota nk'icumi ngo umupira urangire urumva rero twabanye kera tutaranamenyana usibye ko n'ubundi twari bamwe twari dukwiye kuba tumenyana ariko bamwe muri twe twabaga hanze ntabwo twabaga hano kubera impamvu ntirirwa nsubiramo ariko ntibizongera nk'uko ubivuze ntabwo bizongera ku uwo ari we wese icyo kibazo cyakemuwe burundu cyakemuwe burundu gikemurwa namwe nanjye twari kumwe abenshi hano nubwo bari bataravuka namwe twari kumwe twari kumwe kubera ko aho muvukiye naho mukuriye muri hano turi kumwe turi mu nzira imwe ntibizasubira kubera mwebwe si ibyo gutora FPR rero n'umukandida wayo nicyo bivuze ni ukuvuga ngo ayo mateka mabi ntazasubira ntazasubira ntagasubire iyo politiki rero iyo amaze kugira uruhande ikaba politiki yo kubaka ubumwe bw'abanyagihugu bw'abanyarwanda ndetse tukakira n'abava ahandi aho ariho hose neza amajyambere yubakirwaho nayo arihuta umutekano bishingiraho tugomba kuwitaho ugakomera kugira ngo hatazagira igihungabanya iyo politiki n'ayo majyambere si ibyo naho ku mukandida muzahitamo ndabyemeye igituma mbyemera ni uko ibyo muzantorera ni namwe muzabikora ubwo rero akazi kanjye karoroshye ni ukubajya imbere tugafatanya tukagenda urugendo rumwe rwiyubaka rwubaka igihugu cyacu mbese amajyambere ni ya yandi azahoraza uko mwaka uhise. Tariki buriya zayihuta ziko tuyitegereje nejo bundi ariko ragira ngo aho muri aha umugambi mufite uko mwaje mungana uribwira ngo ko gutora ko ntikwarangiye ahubwo bityo rero kudutindira icyo bivuze nuko bikorwa bikava mu nzira noneho tugakora akazi ko kubaka tukihuta urubyiruko ruri hano mbona uko mungana n'ahandi nanyuze ejo bundi ntawe rudaha icyizere Mubacike intege ntabwo ndimo ubwo namwe nuko nguko sibyo Murakoze cyane murakoze cyane ubwo se kindi nababwiriye murakoze cyane ndabizi ko mwamaze umwanya munini hano mutegereje ko duhura ubu cyasubira icyakurikira no kwidagadura tugaceza tukabyina hanyuma ariko hari icyo ntarangiza ntavuze cy'akababaro nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano ndetse bamwe bagatakaza ubuzima abandi bagakomereka rwose nagira ngo nifatanye namwe hanyuma iyo mpanuka yabaye abo yahitanye abavandimwe babo imiryango yabo cyangwa bakomeretse nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo arakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe ariko ndanababwira ko muri ibi byose turimo mugerageze nta ubuza impanuka kuba ariko ari ukuntu abantu bakora bikazigabanya gusa ariko ubundi yashatse kubiraba nagira ngo tugerageze ibishoboka ibyo abantu bashobora hari ibyo badashobora dukora ibishoboka turebe ko ibi byishimo akazi dutegereje imbere kagiye gukorwa twabinyuramo neza tugabanyije izo mpanuka kubera ko n'ubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana nabwo havamo abandi abantu nka babiri bapfuye n'umuntu umwe ntagafe binyuze muri ubwo buryo abantu barapfa ariko bapfa mu buryo busanzwe nagira ngo rero ibyo gusa byibutse tugerageze uko dushoboye ariko twifatanye nabo bagize ibyo byago ibyo rero tubihereho nanone bitwongera imbaraga gukora ibyo twifuza gukora inzira turimo ibyo tuzakora itariki 15 rwose ndabashimiye cyane mwakoze kuza uko mungana uku nanjye ndabakunda kandi ntabwo ari ubuduhuye gusa nzagaruka no kubashimira turi kumwe mwakoze cyane mugire umunsi mwiza musubire mu ngo zanyu neza mugire imigisha y'Imana
uzongera ungabire ubambaye inka ineza mwiturindi ayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu ubambaye inka we